Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzatinya kuko mufite yambereye data yambereye byose areri bihe byose Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzatinya kuko mufite yambereye data yambereye byose areri bihe byose
Uwiteka niwe
Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzatinya kuko
Oh,